Hey.
Way to festivals, things go wrong. Something's happened to my car. And we have 2 hours to get to the festival on time.
We're gonna tape the car back together.
There can be miracles when you believe.
It won't work.
Oh, mechanic Mikki in the building. You're gonna just snap it. What do you reckon?
We need to snap it off.
Yeah.
Guard there to guard like something.
I mean, maybe.
Like guard the wheel. What is a guard? Ah! I just ripped off my wheel guard.
How do you feel, Tanya?
We're here. We made it.
Dun da 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 da